dhawaan haana laha haweenu roon kuno qon laha hawa qurbati deen hataan kuwa dhanka ade hataan hagar baxay
on وهجاج وهجاج.